Ki ngā take hā, kini kina o tira ki te riki I whakangungu anō ngā kapa kiwi I te rāne kia rite ai rātou mō ngā pakanga nui hei ēnei rangi whakatāne ki ngā kapa nō ngā moutere. Kia whakawhiti atu tātou kia te Rina Kowhai mō ngā tai pitopito kōrero o te wā te Rina, kai a koe.
Ai, no te pō rā pānui te ai ngā aroa kapa kiwi e rua, me te aha e rua ngā tore kai huruhuru Māori, arā ko Jahrome Hughes, rāua ko Briton Nikora, ko tīpako hea ma te kapa kiwi.
Ko te tira hou, te raranga tahi nei. Toko toru ngā tore kai huruhuru o te kapa, ā toko rua o te hunga nei, he uri Māori.
The boys come into camp. Obviously there's a core of the boys that have been together for a while now. Madge has been the coach for almost 12 months and it's just building that familiarity with not only our structures and our game plan but the relationships and the bonds that the players have already created but continuing to build that, and the best way to build it is by winning. So. That's a big focus for us.
Tūturu ko Jahrome Hughes e whakaki ana I ngā pūtu o Billy Slater ki te kapa Storm, I te timatanga o te tau I tākaro ia ma te kapa Māori. Inaia nei e poho kereru ana tēnei uri o Ngāpuhi ki te mau I te pōraka pango.
New Zealand Māori was awesome and I loved that camp and I loved playing for them at that time, and last year even when I went on tour and I didn't play a game, that was also good. And when I got got told I was going to come into this camp, I was can't wait, and we always have a good week and good camp with this team.
Ka tīmata te uri no te arawa me tainui ara a Briton Nikora, hei pautoko, na ngā kupu patipati a tōna hoa no tō rāua karapū tonu ara a Sean Johnson I aro mai te kaiako kiwi ki aia.
Very good on his feet, very, very good ball skills, he adds something different. To our side, so he's obviously got a really good combination there with Sean at the Sharks, so that's something that's been a real big plus for us, and just the combination that they're showing out in the field in training, very exciting, but again, it's doing it at training, got to make sure that we get that done out in the field 80 minutes on Saturday night.
He's a really good kid, like you said, he's a bit quiet. I'm actually rooming with him, so I'm trying to open him up a little bit, just be yourself, do your job, and it'll be easier for everyone else.
Toko iwa ngā kaitākoro Māori ka tīmata ma te kapa kiwi, ā kaore kore ka whakahihi marika te tini me te mano.
Ko tīpako hea e Christian Wolfe, kaiako o mate maatonga, he aroa kapa tino pakari, toko waru o rātou he kiwi no mua. Scotty.
Eki, toko waru o rātou I tākoro mā ngā kiwi ngā wao mua. E mihi ana ki a koe, te rena, tēnā koe e nā whakamārama.